Baba, ngicela ukuthi ungibheke. Makhubela, Ngwane, Ulela, Sambanyisi, nina bakwalinda nhlanga. Imani na yena nilangudisa. Mina ngumama wenkonzo. Isintu angisilahlile ngoba kokubili lokuyahambisana.
Ngaba nomusa ngathola umzali uthanda iculture kakhulu. Wangifundisa umqombothi wesiZulu. Sengina 60 years ngishadile bese celebrate 2017 celebrate 60th anniversary. Kule anniversary yetu ngazenzela mina ngokwami mathupha utshwala besiZulu. Ngelanga lomcimbi wethu kwakugcwele ngendlela esimangaliso. Zajabula ingane nazo nabantu abadala omakhelwane baphuza benama benele bajabula babewuphuzile. Baze babuza bathi hawu kwangathi lo mqombothi awufani nemini. Ngathi hayi bo iKing Korn. Nxa ngiqala ngifunda ukwenza umqombothi ngangina 18 years sengiqale ukuba into enjana phela. Umqombothi wami umnandi ngoba angiwenzi namhlanje uphuze kusasa. Ngenza insuku zibe ntathu noma zibe zine. Uthathe impuphu, uthathe iKing Korn, ikhilo, uhlanganise ungathi ngamanzi abandayo. Usuthatha amanzi abilayo uyathela, uyabeka endaweni efuthumele lapho uzosheshe kubile khona. Nawubonga uSomandla nabalele, awungeke ubonge nje ngomlomo. Kufuneke wenze umqombothi wesiZulu. Kuyahlanganwa ekhaya uma kukhona iKing Korn. Ngoba ukuhamba yona into ebalulekile empilweni yethu singabantu amampishona. Mina ngingu-Constance New Year Nomusa Nkuna. Into engiyithanda kakhulu ngenza umqombothi ngeKing Korn. Ngoba wona mthombo okahle, onesizotha, oqinile, owenza utshwala obumnene, obumnandi. Ngolwesihlanu sowubilisa amanzi ebhotweni, uthatha leya nhlama yakho, uyithela lapho ebhotweni lakho, uyagoqoza. Mase ugoqozile, usuyasusa. Mase kubilile sekuvuthiwe. Mase sekupholile, sowufake iKing Korn. Kufuneka isibiliso. Isibiliso-ke noma lesisebenzisa lama carton athengiswa eyitolo. Umgqibelo ekuseni soyavova. So ready for ukuthi abantu bangawuphuza lo mqombothi owenziwe ngani? NgeKing Korn phela.
Kwaze kwakuhle lapha ekhaya kusetshenziswa iKing Korn. K kukhona ayi injabulo en nogogo kwaKing Korn.